temptation, temptation, freeze the temptation. Hey, uri mugaga, nanje ndi umugwayi.
It's an injection. Oh my baby, me need the injection. Oh, injection, injection, do the injection. Hey, temptation, temptation, is a temptation.
Yeah.
It's my real voice, man.
Alissage called mon nom.
Mm-hmm.
Oh, I've got bon. Nibye shati n'abashatse kuja muri music.
Yeah.
Afise icaronde ko ku papa ramaze ko araje ko ari cushaka. Umva ndahubwire first of all jewe narabaye dusubiye inyuma gato. Nje nabaye mu actress ge kitari gito. Nje filme cikano kwako turadise target. Icyo dushaka gushikako. Kintu cyaho gushikako. Bisaba kugendesha amavi bisaba kugendesha amaboko kuragishikako tu indirimbo yanje. Ndibuka natangwa kwandika indirimbo nandika ibyo gufye nandika ibyo gufye. Nashaka no indirimbo zingahe ku muzi muganga avuga ati ibi bintu ngira ntacho bimaze ko ku papa ramaze ko araje ko ari cushaka yarampayo confiance nuko nabanje kumwemeza hagiye kugira uconvince ku muvyeyi ngo akwemerere ikintu biragoye sana je
bakunzi ba Empire TV turabaramukije bivanye naho muherereye bwa ke canke mwaramutse tubibutsa ko kuri micro muri kumwe na Iterite Kabela aka Tiago Tequila uko mubimenyereye turi kumwe no mutumire umwigeme wo murundi kazi ariko arabikora neza mu muziki tutarandire ngo tuvuge byinshi reka tumuhe ikaze muri Empire TV aramutse abafanzi ba Empire TV.
Salut salut abafanzi ba Empire TV ndabaramukije ndakuramutsa nawe.
Yeah.
Ndaje
abugereye. Nitwa Tiago Tanga Tequila.
Okay. Tequila?
Yeah.
Akazi. Ndabaramukije aho muri mwese. Mumeze fresh, Jenny Bon. Fise tampera chabash.
Tampera tapani sand. Kuba takuzi witwa gute?
Nitwa Wise la best.
Wise la best.
Ariko ni Wise
baguhaye.
Bon, amazina abyeyi bampaye ni Sage Ined.
Ineza Saj.
Yeah.
Ineza Saj avuka mu muryango w'abantu bangahe?
Eh.
Muri benshi cyane.
Tuvuka mu muryango w'abantu 8 ndi umwana wa gatatu.
Yeah. Wayize aramakuru dufite ko ubuvukana na Santa. Je bari vyo Santa muravukana?
Santa.
Santa igete.
Wapi? Icyo zina wa muri ki kugarukana? Bon, turavukana ni mukuru wanje.
Nene wo muzi kwizina ryawe kuba ikucumbaza gucyo ho Santa.
Ndamuzi nka Santa igete sinzi yo byavuye.
Igete nzo yo byavuye. So why is it to bubona nk'umu mu kobwa ariko arakora muziki y'u Burundi neza? Why is afite indirimbo zingahe?
Bon, murakoze dabo fise indirimbo imwe nimaze kuja habona mugabe izindi zirahari tu kandi merci.
Why is uri mu upcoming uri kurakura duga nyene uri muri new generation ariko ujushusha na clip ya hatari. Why is afite management?
Abivana nico wita management kwanza wewe.
Bon. Urafise donc support.
Yeah, I have support. That's a support, yeah. Ego kandi ni bon de toute façon ni ça.
Yeah. Why is twabonye mu listati wawe werekana ko mengo papa wawe yo bagufasha cha bon yo bagusupportinga nawe nyene yo bagusharinga mu bintu bijanye na music. Mega ni vyo ko tuzi abavyeyi babarundi urabazi nawe.
Yeah, I know.
Mu vyeyi w'umurundi ushobora kuja muri music y'u Burundi bivanye ngo agusupporting. Mega vyo bari vyo papa waragufasha aragushigikiye nyuma
yawe. Yeah, umva. Papa vraiment. Papa n'umuntu niyo support ya mbere fisi ko ako confiance aramaze kuntuma hariya akabona yuko ivyo yantumye ndabikoze. Bagaca avuga ati eh uwo mwana ndam aranyubaha sivyo? Uwo mwana ari sage ko mono urumva bacha vuga ati bon nibye shati namba shati kuja muri music.
Yeah.
Afise icaronde ko ku papa ramaze ko araje ko ari cushaka yarampayo confiance nuko nabanje kumwemeza hagiye kugira uconvince ku muvyeyi ngo akwemerere ikintu biragoye sana. Yeah. Jewe naramwemeje rero kandi aranyumira aragiye ku byo ndimwo ndabizi. Eh, papa ni hari hose papa, I love you so much.
Numusi birashitse Wise ari urukura sora ma clip birashitse harageze nk'igihe byo bangombwa gusohora clip nk'ubona abandi barundi kaze bakora bikora gashika ugasohora clip uri muri DPS cyangwa uri muri Butchkopa kanaka urumva ko papa wawe nyene bi feeling nyene akabikunda bavuga ati wakoze ibyategezwa gukora twisunze imico ikirundi
umva ndahubwire first of all jewe narabaye dusubira inyuma gato nje nabaye mu actress gihe kitari gito nje filme papa sanzwe akina ama filme se nirikirabo habariho abantu bari behind scene kuvuga namba ari mu gitanda ni ma muri babiri haba hari abandi bantu zo bintu ndashaka kubibwira abavyeyi b'abarundi cyane cyane batabitahura Namba umwana mumubonye ayikarakina harya inyuma ya kamera hari abandi bantu bakoramubwira giri bigira biri ntibabifate nko kumengo ndo
nibyase
kumengo nibyo tubamwe no rero nibaza ko ibyo onya tuvyihoze gato birashika mugabo biramutse bishika nuko yako turatse target cyo dushaka gushikako kintu cyo kugishikako bisaba kugendesha amavi bisaba kugendesha amaboko kuragishikako tu
Wise tu nuko tubonye tangwe gusohora ama clip twitege ko wise atazokwigera kwama kuko ariho ari ama new generation aza agasohora indirimbo no munsi ugacusanga haraheza amezi atanu amezi atandatu nagikorwa kindasubiye gukora
oh yeah promise ko nasimu atazohera je ntasohoye
twitege kuzoguma ukora ibintu bishaje
bo nzokora mugo ikintu cyose ni target cyo gusohora no munsi video ariko je nkasohora Oje mugabe muri plaza nje nikirimo ariko umwose agira plan sinzi nizere yuko rero jewe nzoba hirikorwa bigenda bisumbasumbana quality video irenze biki bizogenda neza tu umushikare kumba hafi
wise yamenye gutuka singabirano yo kuririmba konvo amne wahoru kina mafilme wa wisanze gute
bon ukuntu nabibonye Mama Kermes kwa ko papa asanzwe yorganize mu byama Kermes yaranshiramo nkaririmba ama nkasubiramo nk'indirimbo z'abandi z'abarundi chan ama chamvuga ati why not nanje ntoririmba indirimbo yanje ndibuka natangwa kwandika indirimbo nandika ibyo gufye nandika ibyo gufye nashaka no kwandika indirimbo zingahe ku muzi muga nkavuga ati ibi bintu ngira ntaco bimaze ntangura kuza ndiga rero numviriza iyo message itangurira ni iherera buke ngenda ndabimenye ushikaho nandika temperature kandi nyuma ya temperature hariho n'izindi nyinshi en fait nabimenye kuva kera kuva nkiri muno muri primaire
Wise ku ndirimbo ya temperature wa shimikiye ku kini yehe message iri muri iga ndirimbo yawe
iga ndirimbo iga ndirimbo kintu nashimikiye ko hariho ibintu mu makubu usanga batabwizanya ukuri
yego
sivyo jiwe rero iyo ufise umuntu mukundana akubera umuganga akubera ikintu cyose wifuza ashaka kukiba bon rero hari abavuga ati my potato my what my heart urumva abikintu cyose je kudambwiye ati you are doctor you are my pastor singera like ufise temperature sivyo kandi iyo umuntu afite temperature ke cyambere bakora nuko umutera urushinge urumva rero je mba numva muri jewe ntameze neza ko ndamukeneye ndakeneye help urumva rindi ko ndabimubwira ndamubwiza ukuri ni exprima imbere yiwe nibyo rero byo kubwizanya ukuri wabwira umukunzi wawe meze uku kugira ngo mufashanye harya muri love ni ugufashanya
wayizi uno munsi arafise afise umu boyfriend
Padide. No.
Arabyumve. Yamba mufise urumva inyisha tanze.
Padide vraiment.
Wa izi nuwe muri imbyo murunda ku inspire.
Boss.
Kabo se ni bangana
n'icyo. Ana mu Burundi. Nta muririmbyi n'umwe adafise hit yiwe. Atumagwa mu nyuma mugara afise hit. Asareje kuri rya hit yakubise aranyespira. Nta muririmbyi atanyespira umurundi. Afise ivyamaze gukora. Wari we wese arafise n'ama studio ngaho mu Burundi. Naha bari studio ijeje. Ibyo ntusinzi kumaze kubibona. Usanga ifise hit yayo. Rero batuma bareka gukora neza mu nyonga bafise agahit takamwe basi.
Wise none muri imbyi twa baby boy wowe uramutse.
Muri imbyi twa baby boy. Oya,
avuga ko yambara n'amafaranga menshi.
Gender muzi ari umudanseur.
Muzi ari umudanseur
mugadi. By the way, baby boy gender muzi kwa ko
yaramaze igihe kitari gito nawe none bizintu papa yorganiza vya concert
ya
baby boy yari umudansi akomeye brem ahari hose avyumve yarazi gutamba
yego yego
baby boy papa yarabaye manager wiwe
yego
papa yarabaye manager wiwe sinzi yuko za uko zavuye bigenda mu nyuce gituma nakubwiye papa aratahura sana baby boy afite tarayo gutamba ya
umva kuba papa atawira ibintu bya entertainment nico gituma mukuru wawe ari umu journaliste na ukaba umuririmbyi ya
dusanzwe tubikunda
musanzwe mubikunda murakundanye n'ibintu bya entertainment
turabikunda tu
ya wise abenshi bumvirije irya ndirimbo yawe bakomeje kuvuga yuko bashobora kuba baraguhindura ijwi irya twi atari ryo wawe sike no munsi umufanzi wa wise umufanzi wa
ibyo bintu ni ubyikuriye
mu mutwe ah mpamvu abenshi bon je sino kwikuriye ibintu mu mutwe ndavuga ibintu jewe mba narumvise
are you sure
yes
okay
kongo rige twirira kaze
oh
sinzi rero kushora kubemeza ku kantu gatonye ne ka
tutsumba na si kuba bivuze igaju ni gi wanje ni gi wanje
bibemeze rero
ngo bikonda navugura vyumva
je navyo numva
navyo mumva abantu bose
je navyo numva ko rige twa igi wawe ko
ye how niye
ndi pare kwa kantu bo bara aho umva nyene wowe tirimbira dimo dukubikira kantu
One way you can use the war, it's an injection. Oh my baby, me need the injection. Oh, injection, injection, do the injection. Hey, temptation, temptation, is a temptation.
Yeah,
it's my real voice, man.
Bon, we'll see if you're doing by a temperature. How are you doing by a non?
Man, that's if Singish.
What is Singish?
That's if it's.
Hari ama audio cyangwa tora jamuri studio
hariho ama projet
hari ama projet office akazi
eh
ushaka gushika hehe none mu muziki wo Burundi muri game ubona ama urabona bo abantu muko murahiganwa ntiboroshe
oya I'm not in a competition sindi muri competition
no umaze kugaragaza ingabirano yiwawe ukavuga ati jewe ndagiye muri game kanaka abari habandi bantu muriko mura
yego bariho cyane kandi ndabatera n'intege ko barashoboye amajeho nifuza kugera
ya
nibaze yuko ntohavuga nzohavuga ati ikibiga nico nayo nifuza kugera ko namara ko washikwa ko niko sha nivyo nayo nifuza shaka kuba nayo cyite ko just today nyine no mose ariko je chonship icyo nshaka gushika ko ndagishitse kuno mose je wacaze kindi umva ama vision ahera
gusa vision zawe nyene ziguma zi
mani ziri ilimite
ziguma zikusikira nyene Okay, tugushimire rero.
Ndashimiye cyane nanje Imperial TV. Bless.
Natwe turagushimiye ngo muri rimfikati.
Ndabanire. Aba bantu nimwe anje ko shimira.
Ya, kira abantu
nyine yaratwite, ge video irarenze.
Kira abantu. Eh irarenze kandi abona nani bagiye. Nari ni bagiye iratesa ko iratesa iratesa. Nari ndani bagiye ndya kwambise muri rya video.
Eh ni prince. Prince Auri wose ubawe mai.
Prince wa prince wa
akorera. Ni prince Ivan.
Ah okay.
Ararenze. Son shimira na patronne wa party garden yaduhaye kibanza ciza.
Ego.
Shimira n'urumuri agents abakobwa bagira defile neza cyane
ego
shimira na SN entertainment
yeah
hakobye uravyoteba murakoze cyane
natwe tugushimire cyane kubona wari waduhaye umwanya kuyaga nawe